Hey, old man, what are you doing, brother?
Hey, problems. Problems, Sinto.
Hey, Max.
All right, old Max.
Come on, when's all on, Max? Hey, in time, man, I'm going to take a shower, la. I'm going to go to the house.
Namhlanje sithema simile lapha estended la sesilinda khona abantu bese sizoqhamisa umsebenzi sina siqala ngo 8 but bese kupha 7 yakubona la Dlamini udlula lapha
mo
udlula
maningi maningi singakudini kade ningaqala ukusebenza
kade singaqala ukusebenza ngakho uthola
ukuthi udlula mina ngaqala
ukusebenza is everywhere every time the law is never tired baba yangithi the law never tired the law is 24/7 yes
24/7 kodwa kade ningaqala ukusebenza mina ngidlulene ningaqala ukusebenza
udlula Dlamini wenzani wa shy report washa ilbo vi report u red Dlamini uchaza ukuthini mhlawumbe mina ongazi uchaza ukuthini Dlamini u red
stop
yeah stop hila wena
ah ukuthi
stop hila wena
sengilate chamane kade sengilate
kade so late order the law must be obeyed at all times act of 1992 obey the law baba ngiyakubhala
yeah sesingakhuluma
singamakhala
ngikade ngikuthuma man
kade ngibhala Dlamini
ngizokubhala ngibhala
awu mak wena abana ngizongitshela usibhe ngithi mina simiyeke lo ngoba umakhelwane wami ngizombamba ntambama yimi lo ngiyakubamba njengamanje ngiyakubamba njengamanje ngeke Dlamini ngizodlala wena
okay bona kuncane man
Dlamini ngizodlala yini lena Dlamini ngizodlala ama games mnweso ngiyakubhala ngo right ke sengibhala 1000
I'm going to go to the gate.
Hey, Baba, can I go? Hey,
man, let me poop away. I want to go to the house. Ngingisakubiza ngomphathi phela uphumule emsebenzi ubiza nje Chamane
akunakeka
ya Chamane nami njengoba ungibona nje la endlini la ngithenga ugesi ngenza yonke into ngenza umsebenzi wami einganeni zami uyayibona lonto kuthi ingane zami zingabe seyiswela ugesi ngenza umsebenzi wakho njani njengobaba ngenza umsebenzi wami nami Chamane mfowethu ngenza umsebenzi wami
nami phela ubuzothi nje kancane uDlamini nami ngelila ngomphelo ugesi
cha 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 Chamane ngenza umsebenzi wami nawo nawo uhamba kwenza umsebenzi wakho kakho. Yeah.
What Dlamini? Hey, Nkosi yami, bona uNkulunkulu engafuni nezulu lakhe. Wengafuni nezulu lakhe, makuthiwa amakhalane bazokwenza kanje, kuthiwa thatha amakhalane wakhe. Dlamini usho ukuthi uzoyimela into eyenzayo ngoba usho ukuthi uthwana wenza umsebenzi wakho manje. Ukuthi uvikele ugesi wengane zakho.
Nami ngizama ngemsebenzi wami ngane zami.
Alright.
Support zingaso.
Alright, Dlamini. Khululeka uzohamba ngiyobasa phansi. Zabanga, usho ukuthi Dlamini kona wena nami. Kusoba right bese ngenza kwamsebenzi. Kusoba right hayi ngizokwenza
kwamsebenzi.
Nokukhula Dlamini yazini. Senze kanje. Singomakhelwane kodwa senze umsebenzi
ethu.
Hlala kuphi emsebenzi? Nami ngizohlala emsebenzini wami. Ngenza kwamsebenzi. Ngiqinisekise ukuthi imithetho emgwaqo iyalandelwa.
Hayi umthetho emgwaqo vele ngiyawulandela. Ngikhululeka makhe.
Alright Dlamini.
Khululeka
bambele
ixabana ngithi.
Hayi asixabane.
Asengeze makhe
shayile. Asengeze mina ngizokeza ngabandayo ngoba nginawo ugesi. Angijabani.
Hayi usungakhululeka makhe
usungakhululeka
usungakhululeka
makhe right Dlamini mfowethu
nankinga nankinga mphatha omgwaqo nankinga makhe hambe kahle makhe noma
ngikhiphe uzomela Dlamini sithi wenzayo
awangizoyimela makhululeka makhe ngama nje ngiphale phela ngiphale ngiphale phela mina ngithi sicabheni
kobe usuhamba ngenyawo njalo kobe uhamba ngenyawo njalo
alutho
imoto ke kusayithitha hayi alright ukhahla mina
uchaza ukuthini mama imoto ngisayithitha
alright ufaka Dlamini
Amba.
Is a land on good. Oh, yes, I'm so good. I'm a little bit.
Oh, Dlamini, but come on, I'm a jet. Kanti imoto sabuka buka nibuka buka phela impahla
hayibo chama nonza imoto nyami
uqhamu kahlala
hayibo chama nonza
ungahlala
chama nonza
2000 rand
hayibo hey chamane chamane wa umuntu umthetho
yini Dlamini
kwenzakalani mfowethu umuntu emuwenzani uwenzani umuntu yami
Dlamini ngenza umsebenzi wami ngenza umsebenzi wami Dlamini ngithema ngifika lapha kuwe ngathi Dlamini ngicela ungiphekise ngoba ugesi wami sovulwa cishe mawala ngingazi ukuthi wathini wena wathi wenza umsebenzi wakho uvikela iy'ngane zakho uvikela ugesi wey'ngane zakho ungathi mina uredi-ke Dlamini ngoba wena wenza umsebenzi wakho ngathi mina uma ngithi ngiyaphuma hawu nayo imoto ingaphandle ngaqoka iy'mpahla zami zomsebenzi ngenzo wami umsebenzi ngenzo wami kumsebenzi manje Dlamini uhamba ngempandla uchoma nje uhamba
ngempandla amathala emoto azofika kusasa noma
ninikhululeka-ke amalokhuza azofika lo mathi sengikubhalile
hawo chama noma izinto yenzayo
sengikubhalile angenza umsebenzi wami angathi bangithemba ngathi wathi no wonzo ngenze wami ke namsebenzi asenze nimsebenzi
ethu Dlamini
Dlamini hambe hambe kwakho uprotect izinto zengane zakho nami ngenze wami umsebenzi la ngibhale imoto engekho fit kuba semgwaqweni le moto ekuthi mayihamba ishibuleke lemgwaqweni nje sezimoto
chama nazi imoto zokubhala nazi imoto zokubhala
nazi imoto zokubhala
Sakhichim nasimo zokubamba ngidlula njalo.
Nale uzombamba lo. Ngizombamba.
Nasimoto zokubamba.
Ngizombamba.
Ngimoto Dlamini.
Lona ngizombamba khululeka ngizombamba.
Uthume uphuthume emoli
uphuthume. Ngisadila nawe la. Sadila nawe la. Akuthi wena nomsebenzi wakho. Wena uyaphetsa uyaphiha wena.
Chamane amothengesi mfethu.
Amothengesi. Dlamini ngongongongozo. Ngoba ngifike kule ngesihle njengomakhelwane ngithi nje ngiphekise. Into ka 20 minutes cha wena uvuka umbhejazana.
Okay, ngiyaxolisa kakhulu.
Ubonje lebe kunu phala 4000 10000 10000. Out of you know, ngiyabhala ngibhala 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 right you.
Amba thengesi mfana.
Tshela. Thenga bo thenga phelo gesi.
Lephezulu.
Unenhlanhla uthi angithume wena ngisho ukuthi ubuhlulwa yini nje ngosecela uma ukuthi ubungafuna ukungiphekisa uthi angami ngothenga gesi. Unginikeza imali mina.
Okay.
Uthi lokho nje umsebenzi wakho. Wenza umsebenzi wakho.
I'm not sure.
Yes. What else was your facility? While a course, Alan.
Come on.
Get your pala.
Subscribe and like and comment and share.
I wait there for 4 hours before you send time to have a cut.
Jabula business subscribe and like
subscribe. Hey, you'll have say, you know,
come on.